Yes, muraho, murakomeza komeze neza aho muri hose. Mwiriwe cyangwa maramutse vana murere. Ni ya channel ya Jedone Nzini muri ganiro cyacu nyene ubuzima bwanje. Batuganire ngahanya n'umujeune asanzwe kuri twiyo. Muraza kuraba ibintu biri imbere yacu ni bimeze neza kandi bitangaje. Ahantu turi ibintu byaho bisaba cyane. Kaza tumakire yo. Ataramukije cyane muze.
Ndabaramukije cyane.
Bimeze neza.
Ndashimwe witeka.
Ndabora uko kundi kurakata eba. Urabona kanyire ko ari umuntu w'umutetsi.
Nomuga eh urumva nibwo buzima niko kazi urumva nibisanzwe nta
bisanzwe
mhm
uko nawe uri kuri micro
yeah
ubikora nk'umunyamwe
mhm yego yes genda kuzi kuri momo melody kandi asanzwe ari muririmvyi akaze aririmba neza afite ijwi rikaze abanashobora zikuba gukundaga muta ijwi ryawe ryonyine
sinzi ko nkaze ariko rimwe na rimwe bavuga ngo hakwishima woshimwa n'abandi iyo bishyize rukagira iyo chance nkagushima urumva it's okay let me say thank you
ari indirimbo yakoye na Benturo
indirimbo somebody
yeah uririmba neza cyane gose
yego naragerageje kwe
kubera ko n'abasenye mutiyemera none jean nusho kwimatiye je nakazi
bon ni vya bindi bavuga mu kirundi hakwiyemera ukuyobora abandi hakwishima woshimwa n'abandi that's why navuze ni thanks ko mwumva mwe mubishima je ubwanje mba numva ari bisanzwe mba numva mwengano nubwira byiza kurusha
yeah
umva rero umva deja maze gushika ho mushima urumva ni bon
yeah
en tout cas ndashima naje ya
yes ni momo no musi kandi tumusanze ari umutetsi
ego
ndabwo tuyatangire kwanza na bino bintu kwari kwiyumvira bino bintu
ugihugu cyacu abakirongo ibirwa baradutera kamo
yeah
ati nyabona haguruka mukore oh na muntu numwe abaho azi umwuga umwe bivuze baza kubiza
yego yego
nawe si imikoro nyine ushobora
oh yes
that's why niba unzi nk'umuntu aririmba si umuziki wonyene
yeah
muziki uri ruhande ya art ya duteka umva isaho kugira ngo ndabifate kugira ngo donkwe agafaranga kugure umuziki ngire ndakaronke no muri ruko amahera yo mu muziki kungure ntihuta cyane
oya
ubwo amahera yo ngaha abayihu
ni business
aha no wozona umukiriyaje ahisagura ubwo umuziki si ubwo nyene kenshi ahisagura
yes
and that's why gukombira ibintu byo byiza kurusha gukora kiki bakubwira bati vomera zose
n'umwe ntuzira uzo kwa makare
uko rero iyo ndi kwa vomera ru bashya kurugwerekare kugira ngo bifashe kurengera ko rujya rundi
ubizokwera yes dutangure kwanza rero watanguye iby'ubutetsi byari byatanguye gute watanguye
I don't know. Nibaza yuko abana bitanguye muri 2011. 2011. Kamvuye. Karus.
Hagira umunya Karus.
Yes, I'm from Karus.
Yeah.
Nje gutangura ubuzima. Ura, you know, abantu tuva ruguru.
Yeah, yeah.
Sometimes iyo tuje gutangura ubuzima ruguru, you know, ijumbura biratugora, je nashika mu kazi kiboye. Ariko guteka byari bibiri muri jewe
yeah
nuko ni banga nzi ke nko ba waramuhoresha interview abasigura nkabwira nti tu muziki ikintu kiri muri jewe
yeah yeah
ive cooking ikintu kiri muri jewe
mhm
ngize February thank god
yeah
imana yarabinshizemo
yeah
rero ndashika ndakora akazi kiboyi akomu cyak
yeah
mhm ndakora aho kapinja be ndakora je neza prema muziki
yeah
antu abanye nta window
Yeah.
Ndakora imyaka ishika itatu
akazi ko mu nzu.
Nyuma y'imyaka itatu aho nakoze mu mpamvu zibiri. Umwizigirwa
imyaka itatu gusa.
Umwizigirwa
ukora mu nzu zibiri gusa. Ari wundi muri iyo myaka itabanje kujya mu nzu nka 20.
Slot lu. Cyamvaho cyangwa stage professionnelle. Muri hotel imwe bita Best Outlook.
Ikiriri. Hey
ruguru.
Nandi ya Kiriri Garden.
Exact.
Yeah.
Cyamvaho cyangwa gukorera Washington DC.
Kiri ngaho nyine ntuguruke. Katugende bukebu. Icyumviro cyo kuja kwiga guteka. Cyaje gute?
No kuvuga. Mu kuja gukora iyo stage professionnel kugira ngo ndavyige, nige muri service kuseleva, ngere nige muri cuisine guteka.
Yeah.
Diri de jari hari ugabikira mu gifungo ukiri kure wowe gerageza umenyere guteka neza you have a chance no kuri kugenda
you were saying so thank you
ariko Silabyumva, it was like a dream. Ntabwo nabyumva.
Akorera nyine guteka.
Ariko ndakorera stage barama attestation de service. Haba ndagenda ndasinya contrat. Haba kanduri ndege ndagenda.
Iyo chance yo kuri ndege yaje gute.
Oh. Nari ngiye gukorana na ambassadeur. Yari abaye nomme muri cyo gihe. Ndakora muri residence ya ambassade y'u Washington.
Aha.
Hama ndagenda korera yo. 2 ans et 7 mois.
Ukiri ngaho nyine. Afite ari amahigwe umuntu agira. Ushatuka inde buke buke. Amahigwe y'umenya na ambassadeur. Yaje gute mbega waramuseve arumva ukoko kwawe byagenze gute kugira ngo dabaho mu menya ambassadeur hama acuzinge wewe canke abamwegere bacuzinge wewe
oh ni umu mari umwe mu ba mu muryango niko kundi umuntu abantu senior chance kwa nome chance nzi ko nabwo kwa
chance yeah ni chance
abashefu cyangwa abashefu
yeah yeah
ari kakaronka ayo mahigwe yo kuja gukorera hanze okay reka nda umuntu wo muri famiye nizeye byabindi byo kuvuga uti jewe sino ryo nitatse no ari we wese reka nda umuntu nizeye gacara aba rero umuntu afite akanotion
ya gatwo
banguteka and was me cyangwa no chance basi cyo turajara
akigo propose wiyumvise gute
it was like a dream eh yari dream ntabwo nabyumva
kuri inde ikora ko nzi guteka kwa
yabyi
ya biratangaje
ntabwo nabyumva ariko the end of the day nene nibonye nshitse kuguru kwibu ryo mu ndege ah no ku mujyango w'indege no kugira kabenda kwinjiza
ndabona
wow byabi ndiye basi ndagenda ndashikayo ha handi even you nibaza yuko dream ndagushika
ndakuba
eh aba ndagenda yo ndabayo korerayo
muri iyo myaka 2 wari uriyo ugishikayo nibaza yuko ibintu bitandukanye n'ibivyi wacu guteka kwa wasanzwe uzaba bwa umeze gute bitandukanye n'ubungahi wacu ubujyanye no guteka
I don't know uko no bivuga sinzi uko no bivuga mugabo neza ko no bivuga mu majambo make general habonye that's why sometimes you nkunda kubigira ibanga niyo nabibwiye umuntu zaho ngo wewe nguri kicucu uri umusazi we will never have another chance like that why ya mana yabikora kuwe kitoko
tukora nibindi yazi
ko za mashure nize yajanye yo kora aba abize bamaze amashure nenda
makuru yanse ko bagenda
nka iyo chance naba
yeah
ubwa narayirose rero jewe vrema ibintu nabonye Washa kana nikiri nuko rakimenda atemberamo.
Oya.
Jewe is this our country?
Kuvunya mu Burundi direct. Utagenda muri Congo.
Nca mu Rwanda, nca muri Ethiopia, nca muri Itali, nca turabana n'abantu bashishonje. Rero bizo mu rakindi gihugu ndabamo. Bivuze ngo ndifuza. Kuko ni bavuga ko America ariho ukungure isi yose twarigwa ariho hakuru ku isi yose. Ndivuza ko na in heaven. Nasha kuona mjugira ngo kumbure mbone heza kurusha uko I'm telling you bro sugushikuza sugushikuza America ni heza washa kana chance na ronzo yo gutembera hatandukanye
oya
mugabo aho na shoboye
kubona ko vema si handi hacu
siza biri
yeah okay but mu myaka 2 n'igice wavuze kwa mazeyo experience wakuye yari gi dabo n'umunyeshuri yaravinga anyari ngaguro nka testas
yego Oh, uno munsi. First. Kana sho kuvuga ko ngeretse.
Yeah.
Kana sho kasinitse.
Oh yeah. Eh, haya ndo zagunye bishure ngo mara amashuri.
Oh yeah, ni vyakunze. Kwera ubuzima.
Ariko ico ngeretse uvuga umengo no munyamerika.
Ni vya bindi warosa ukachense ugucano bakivuga hama nawe ugacukoresha
ubwenge. Gacuba umushapo.
Eh, ugacuba umushapo.
Yeah.
Kwa shapo na byo ni ibintu bikonta mu buzima.
Yeah, yeah.
Go. Sese nyoro gasamara ni bikunda rero.
Yeah.
Cyangerageza kubika twa tundi naro nkabona gerageza no kutwameriyora.
Mhm.
Washa ni Faransa yenda kivuga, cyangwa yenda kivuga, iswa inka kivuga, ahubwo akibaza ati narizi mu malocosma.
Yes. Mu guteka. Experience
eh wari kuramba kuti ni ehe experience wakuye niba ari mu buzima narize kubana n'abantu jewe sure certe uko ndu muntu ashobora kubana kumure no wari umeze
yeah
tangora nyinshi atakibazo
abantu abantu bakuzi barazi kuri hambo
yego ayam niyo nafye zino bwa mbere jewe nari umuntu w'umubamba ndabo narize ubuzima ndamenya kubana n'abantu ndamenya gukorera ineza umuntu sewezima mu banyamerika muri amerika nta muntu uzobona And that's why we want to take the Kuramako Mosu Grango, Akore, Chibura, and Akanot.
Yes. You may get Kininina, what a Vu Yeo, Ringa Murundi, with Mugara Vanda and Ije, Alkandi, Unomu Sangmikino Gie, Nona Wanya Utanguje, Ujumugam, Chang Utanguje, Urno Rudandas. But you should be Chimba Shajaguti, Zagans would show Grakino Chumviro, the Botch of the Nazavino being. Ga an
Hamza nkuririmba cyane
Mhm
Basi kuririmba nibifata nk'umwuga kumure nabona yo kari wonzokura mu modoka nshaka kugura zokura mu nzu nshaka kuronka zokuramwo ya mata nshaka kunwana nywa buri munsi nibaza yuko nabikora mu muziki ariko nza kugura amaso menya yuko umuziki nje akushira ku ruhande hawafatanya n'undi
Yeah.
I didn't know how come when you get a hotel about the
radio.
Mumuziki Nabusha Kura family to Kene. Nabusha Kura Mozabindi, Umgao Akene, Yango, Injita Gafara, and
that's
when I came one day ago as someone of Saka note.
Yeah,
Kunda,
yeah,
the Jarum, some of Faranga mentioned Gushir and
Jare,
Nuru Game,
yeah,
Usaba Mazi Mensh, Mukuru Vome, Ukirango, Edward does an exam. Ariko n'izilinge ushaka gukoresha amazi make ama mafuri akaza noneho waronka muri amafuri karonka mwandi mazi yo kuvomera gwaruge muri ubu amino muziki
yeah
that's why jewe navuze nti okay ndazi guteka cooking is my art
yeah
jeni mugo jeni is my passion ndavuga nti reka gutufaranga kenshi bien sûr kuko Ibyo ndreaminga gukora ibyo niyumvira byo planninga siri gusa. Ndashaka kugura ishuri ryo guteka. Ndashaka kugura restaurant zitse. Ndashaka kugurura ibibanza by'iratiro byo gutemberamo biri mu buriro ibintu special ibintu bijanye no Burundi. Umuzungu ati aga testing izo njya zi Burundi. Zo muri cyo kigo cyane. Avuga ati this is Burundi. This is Burundi. Rero mugabo Nabwo ushora guhera ku ntango ugahereye ku kazi.
Yes, yes.
Bera kuri gato
ehabwo. Aduga bukebuke ya.
That's why rero iri ntango ndakere n'ubufasha siribu. Ndi ku kivi.
Yeah, yeah.
Ndi kona kora. If you can support me short time, please support me. Ndi kona kora. Nakuye amaboko mu muzu nakuye isoni harabasani benshi abayumva ngo je ubumva ngiye abantu bambora ngiye gukora bijya ngo bontwenga why no but nta muntu azogutwenga ubwo umuntu azogutwenga ni abone ushomere utagira yo kurya na nta ryo gumucoresha
ngo ushomera
fashara abayi impamvu fasha fasha usengerereza kandi ufise amaboko ufise n'ubwenge bwo gukora
yes imitwe niyo tubona ngahanya cyane kuri kwimvira gutanguza umugambo wo gutanaza imitwe cyane rwose
oh ni vya bindo wiyumvire muri byinshi bakora kimwe rero muri byinshi cyane niyumviriye
yeah
harimo imitwe zimitwe guza imitwe nuko mubona hajya hariho akamenu twanditse hari imitwe hariho Rolex hariho sosiso hariho brochette vache
umukeke
umukeke grillé hariho amafiriti bien sûr amachips mayayi amareti frites nibindi nibindi amapure nibindi nibindi nubwo twoba tutarabitanga uno musoro tubishyire mu ngiro
ariko ni projet
ariko we are dreaming ariko vyinshi muri zo ngaha biraboneka
Isano sho ko bavuga ati mbega guteka koko mu Burundi rimwe amafaranga
sorry
guteka mu Burundi rimwe amafaranga uvuga ati bo jewe akazi kanje nawo guteka bizokubesha nk'umu professionnel koko
bibagake bibagake kurumbure bivanye n'impamvu runaka
yeah
ariko I want to tell you that bishobora gushika jenkingiza 300 ku munsi ntaje guteka ahantu bakame matwa samere ku munsi
300
meme 500 ku munsi meme umuriyoni ku munsi ariko umbwira kazi nka mu Burundi niba atari kwiba niba kumbura atari ubukomisionere I don't know akandi kazi kazana amafaranga ku munsi bibagake bibagake nagira uwo kumva ngo yanke ku supportinga ngo ujye umuntu yinjiza umuriyoni ariko bibagake ariko iyo bishitse birashika
ibaze canke ubwo buzi bubonetse rero ari byinshi Ibaze bwo cyoboneka
ari byinshi. Ubuze biraka bibonetse kenshi.
Yeah yeah.
Ni bya bindi babisaba yo kumuntu yandikisha izina inzaso ndiko ndakora.
Yeah.
Mu muziki indirimbo nahereye ko yari yitwa nyemerera. Urikiza indirimbo yitwa
Rwanda yakabashe.
Ngira karima rirenze no no tendereye n'izindi. Wewe nkitangura nyemerera niho ari bwamenye.
Yes.
Warunze.
Oya.
Nkiririmba twendere niho ari bwamenye. Ngira ngo wagiye kumenya kuri za bebe za.
Agiye kuri bebe yes. Yego. Yes.
Bivuze ngo ndikomera kuri uwo mutwe. Kugira ngo ejo nze ndandaze inka yose ku munsi. Kugira ngo ejo nzobe nanditse izina meme no hanze bandunde.
Yeah, yeah.
Bivuga ngo gikuru no kwandika izina niba kumenye bamenye ibyo ukora. Ariko je ndiko ndakora ndiko nkora ibyanjye kandi ndiko nkora nkuri sure muri byo apara nkuyiga nkutomboza nuko kumbura taba hari bamwe mu bati abanye ngaha bushinga ntawe bakavuga ati ese umutwe atanga uteguye gute
aha
umutama ngaha arashinga ubuhamya umutama yavuze ati je ndiho arashinga ubuhamya
umunsi muraje kugira n'icyo nacenda
ubura aravyeme Yo. Yari meze neze ndasubaye. I need you to support me. Welcome. Aho nkorera nyirabona za gutangaza.
Yes. Uko vanga ngo arabantu bako yumva ati mbega vya vuga umutwe urajyoshe. Kuranje nkira bavuga ati vya vuga ko yemeze neze uyitegura gutereka.
Umutwe uryoshe kandi umutwe uraryoshe. Kada gusigura ndabona kucyugira.
Yes.
Uryoshe bivanye n'uwa utegura ingene ya utegura.
Okay.
Uraryoshe cyane bivanye n'uwa utegura ingene ya utegura.
Okay.
Ingene ndagutegura rero umutwe uraryoshe. Chan chan and the chan
uyu mutwe tubona ngaha
yego
ni ukora mwe gute kubyo uza uhujyohera bavuga ati nejo nzoga bako
no kuvuga benshi bariko barabibona baraba kuririwe
yego yeah 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 yeah
but ariko araba kuririwe ngaha abayibaza yo kariri gufa ariko izina inyama iyi ni misoso iyi ni misoso ubwo umaze kugutabura ngaha ino huzuye inyama gusa ugasambura n'ururimi n'inyama gusa utabarabizi
eh urumva kuguma aramaze kujya
n'iza iyi ni ni servo akagace ni servo ukase servo shishushu kwayo ubwo harimo isani yuzuye inyama aka benzi ndi sure yuko aho bigeze sivyo uko banakwiba
ngo kiro oya baragwa nk'inusu ni robo
baguha nk'inusu ni robo bakwe kwiro bashitse ku ruhande zane nyiva mu yuzuye uga ngava mu isani yuzuye kandi nyama ikaranze neza
cimuhana ni iki
ndashira ko ico bita shikange mu gifaransa
shikange ni iki
uburobe
yo nakona isa nini
Shikange
shikange kana kona ni kana kona ri
dufiriti duke but we make sure yuko dushira ko urobe twagushira ko na gasarade aka entrée froid aka entrée froid gasarade uhera ko hambuga kurikiza zanyama no burobe
yes wavuze ti ndaza gutanga adresse ariko kandi muri kuza gutanga adresse video ni yawe uno munsi wavuze yuko ushaka guko go maybe gutanguza kugira ngo ugishe nabandi bajwene ufite dreams yo kugira ma restaurant manini ndetse ibindi bintu biri big cyane gose ni cyake kintu kizotumushika kuri ibyo bintu byose rero
ndiko ndakora Nakindi plan irahari. Mugabo afana imigambi ndabyumvira buri munsi. Shobora gupfa memejo ariko iyo migambi no ifara. Plan zirahari je n'icyambere. Ndiko ndakora natangu. Ushobora kubaka inzu ire hagutya utamaze kugira umushinga. Ubu ni wo mushinga.
Usaba umushinga.
Ndiko ndakora uri wo mushinga wambere. Rero uko biri koze ikintu cy'amere bishobora kwishikana kuri iyo migambi yose ibyo bigo ushaka kugura byo guteka amashure, restaurants, ibigo by'itemberero. Ni uko ndiko ndakora uno munsi natangura kuri ibi bikeya. Byinshi nzobishikako, I believe in the name of God.
Yes.
Kandi nka believe ingano mu bantu kuko bavuga ngo Imana ica mu bantu.
Yes.
Rero niba Imana ica mu bantu, I believe in the name of God, yuko ibindi ko ndakora kumwe n'abantu bazosupport ingamba.
Yes, but uno munsi turabaza abajone menshi, uno munsi usanga maybe azirukira kwirigara akirigo kwirigwara ari mu bintu bidafise epfo na rugudu aho donc atakamaro biza kumuzanye. Uno munsi isi turiko ni sirikiruka cyane gose. Imyaka iri kenyaka cyane rwose ijye udisanga mu myaka 30 ariko no musi abandi hariyo nabandi bajone menshi bihangiye imirimo nicyo kintu. Yes, like you nicyo kintu kumbure ushobora guhanura legend bari kwatukira muno mwanya azindukira muri gare mu garden mu bugira gute aloke akwiye gupambana no kurondera kazoro.
You know what, abantu bazindukira mu garden mu bimogi.
Yeah,
ama saporo.
Yeah, uniyavumye
ubiki biguma byica abantu.
Yeah,
abo simbona yuko je noshaka kubahanura nkoresheje umuntu ahubwo nibaza ko ari leta yo kudesida
igatura
n'ingoro kuko impanuro zaravuzwe twarabivuze barabivuga ku maradiyo mu biganiro mu mashengero biravugwa but ntibumva hasigaye iki leta nifate umugambi ifate decision ya nyuma kandi birakunda
yagute gamuka
none bo nka inyuma ari hano usanga hari abantu bari muri ivyo bintu nyene ndashimira cyane igipolisi kiriho kirabiruka ko bemera kugiti cinshi and it's cold. Mushobora kurekera mu mwidegenzi umuntu agumanya ibiyayura mutwe azindura muri ibyo biyayura mutwe mu kagoro bahagera agatinga mu mfuko w'umuntu agatinga tw'umuntu yarondeye hano ngo ucumureka mu mahoro guzugumuhanura kumva ntibumva amatu ya bupetetwe yaramaze kuziba baramaze kwizizigwa na bijya mugabo avec igiti scott cyane kumbura ibindi nyindi ngingo leta
yakwiye.
Yes, ariko ico no hanura abajene ari umujene usanga bashaka afise ibyiyumviro.
Yeah,
atari bya biyayura mutwe wo abarimo afise ibyiyumviro abone umutahe akaguma yiyumvira umutahe ariko icyambere si umutahe kuko ndisiyo ko atamujene yobura umutahe w'ibihumbi 200 cyangwa 300.
Oya, ntawe yobura
izo bihumbi 300 reka ndabibire sokri abashoboye gukora nk'aka kazi kanje ibihumbi 300 ugiye mu macuniro urarangura inyama za 20,000 kumure warondi akababura ukagura n'imigeto ukoze muri izo nyama za 20,000 nzobura kunywa ya 5,000
ubusubire neco
usubire neco peut-être n'umujene agiwabo atarasi atanu
atisubira
zose arimo atanzariha afungura muhira noneho winjije
ya 5,000
ya nungu ya 5,000 no munsi ejo urayinjije washaka ntitwoce duharura ngo duce duharura 5,000 tugize na 30 ngo yabayinjije 150 kuko peut-être hari utundi tubeze akenera atari ngombwa ko wajya kubwira papa wiwe ategereza kwimenya muga niwe yasevinze 2,000 ku kwezi ku munsi ayo zo wasalti ku kwezi atayakoramo bityo uko bitazogenda neza
ibaza cyakora umwaka wose hinjira 60 ku kwezi.
Oya, nacyo ko umwaka wose akorera kuri wa mutahe nyine nacyo ko umwaka wose yinjiza yayandi ku munsi
ku kwezi yinjiza 60 ku kwezi yinjiza 60 nacyo
urugwa nk'inyuma y'amezi abiri bihafite amaze kame umutahe wa wakutse.
Yeah,
niko acaguma yuguruka mu mutwe abona ibindi yokora rero nushobora kumenya uburebure bw'amazi udakojeje kuvuga.
Try,
don't give up, try. Gerageza na tujya duke ushobora kuronka duke iyo ufise tonto niba gucyoreye ako gateme ho gucyora niba zo kubona bose cyakumva. Tonto niba gucyoreye don't buy support me. Shira mu kantu bika uri umujene ntari umwe zo kurondera ubuzima nturabe urugero rupanga rwaso n'urwaso nturabe bijya bitera biri muri saro byaso n'ibyaso
ro
yabirondeje menye uko abana bawe nabo batuza kukubaza waturondeye
iki
noneho nta kintu na kimwe uri kurarondera imyaka iguma igenda biguma bigenda uko buca ukubwira ubuzima ariko bukomeza buba buzima uri gukora iki nta na kimwe uri kurakora izo bimbwa
True.
Niba tokwita umugabo atarakimuvise bazokwita imbwa cyangwa intera niko bavuga se zo muri bya
bikozi. Yeah. Sure. Yes, but ni bikomeye cyane gose. Ama wavuze project ufise kumbure. Ama kumbure no shaho gushigikira. Ni gute umuntu ashobora kukuronka? Niyo umuntu ashobora gukura gumwe bavuga ati jewe vraiment umujene afite ibyumviro bizima. Uyu mujene afite imigambi myiza. Murashobora kumushikira muri buno buryo. Nubwo yaba 5000 biramaze to.
Guys, biroroshye cyane kundo. Kuko navuze yuko nakuye amaboko mu mbere. Sinkiri wa mujyabusane narabuhebye. Jusane narabuhebye.
Ntuzabuhebe.
Reka ndagusigure
nawe
ndumva muri mind nturafata neza cyo ndaho navuga. Ubusane, I mean Zabindi, oh,
yes,
kuko umuntu ahubwo ngo ndumusa ni ngono cyafura ni mind bayimbiye ibayimbiye ahantu mu kino rero jewe thank god mana yarafashe ni decisionize ko igihe biragoye bro biragoye kugira ngo wikuremo iyo mind y'ubusana kuririmba sino bihe ba music is life ntabwo nubiheba nubu naho nushaka studio no cyane ngiye indirimbo narazifite ama project ndayafite mugabo ndacya plan how
cyo gusaba kwica brand
how and why no sorry ndiri ese famiye ya bimeze gute ese je bimeze gute ese ngashaka kuja mu kigani wasinzwe abanza gucoresha ama talents so wasinzwe gucoresha lack
yeah
but ndakene ukora umuziki jewe niba ko jewe nka jewe kumbure nibyo aba ngombwa yuko nza gusupportingwa n'undi muntu
yeah
aze kusupportinga mugabo simere nka kuya ko kiduga basunika cyarapfuye urazi gushayura imodoka yapfuye itari kiragenda ariko uri kurashayura imodoka irimo igitese
yeah
biroroshye gushayura irimo igitese ariko biragoye n'umuziko gushayura irimo prayer iparitse ngaho
yeah tugenda afite ibintu byinshi ariko kandi tugira gutanga address kuko arabona ashobora dukurikirana avuga ati je uyu mutwe vraiment ariko mwana wabona je nkibona ku mafuta avuga ati eh vraiment atangwe kumira mitwa niko ndayira abagusa ariko rero arabandi bantu menshi kumbure nka jewe ndetse nabandi bayibona nkuko uvuga ati ndawumva numva ngene umeze wabuze yuko ngaha bari mu ubwonkwe ubwonko n'izinyama zigiye zitandukanye kandi zigiyoha kubi
cyane
eh nyama zo mu mutwe zigiyoha kubi rwose yes uba address yanu sanze ukorera kumbure kugira ngo uko yaharanduroshe cyane
ni kuri garde du nord iyo ugeze kuri garde du nord horeje kufunga senyi ucubana yutera uduga mu gitega ugeze kuri main d'oeuvre aha tumeranye no kumutima exactement aho master music aho rikorera
kuko yero kuri master music yes
yimukiye
mu kigobe
aho yaho rikorera kubahazi mukamenye kuri garde du nord
bazi komeshi barahazi
exactement aho nyene hatumeranye no kumutima
kumutimbo haruguru yari mitel
haruguru yari mitel haruguru ya dodane yo kuri main
d'oeuvre
ukoko kwibubafu
bande
ya station kobile bande ya form basi muhoza
yeah
aho nyene Monday to Sunday ndakora kuva amasaha yari yose peut-être morning cyangwa gushika mu PM noho ntangura bakora kugeza sa sita y'ijoro sa tano biravana no kuntu imani waya doki abakristo
yes aba adresse kandi ko natashukumva neza udugana RN1 donc ni kuva ibarabara riduga riduga ruguru ingozi igitega ndetse nanda yatandukanye ukiduga ukiva kuri Garde du Nord haguriye limite kuri limite n'asukomeshi barahazi hatumbaye no kumutimbo exactement kuri station hari haruguru station no iri haruguru station bo haroroshye cyane gose ni kuri Master Music ndatuvuga Master Music kuri komeshi ahanya haramaze kuba muhira
exe Master Music
yes nubwo azo imyaka ingahe ahazo kuba kuri Master Music
benshi baranazimira kenshi baza ngaha
sure yes ningahanya rero haroroshye cyane gose uzohasanga hari
ni bar chez Sandrine
yes yeah je jure bien dit c'est parce que moi je chamois bona ari rosheshe ne gose tuzo tumusupportinge hama kandi tujye ninyamazi gyoshe tujye imitwe arabona ba tujye kujye imitwe
imitwe amasosu twavuze byinshi ariko specialité
ni imitwe eh nicyo badaye twaganire ko cyane gose specialité ni imitwe sano cyo isanga kandi na uzo isanga ntuzo sanga iryoshe cyo kumenya
iyi ntuzo sanga itegurwa nk'iyo mu mategura
yes yes umwe reka ndagushimisha
ndabakunda cyane if you wanna call me come on 6905732 I mean 6905732 shaka kumenya telefone kanto umunze naho it's okay isanga twavuze
ko ba diaspora mushaka kuhuza muri isamba nahandi hari ninga inimeho mwazumvise nimuze mujyohegwe tujyohegwe tujye nimitwe imeze neza cyane ko ahantu tigeze urya umutwe ahantu uzo urya umeze neza sante sana mze
thank you sana ndabashimiye abari ko barakurikirana iki kiganiro imana ibaho umugisha mugira subscribe don't forget that
gira
subscribe liking sharing commenting thank you of course
yes
ndio mbe tena yes
thank of course
yeah. Yeah. I love you so much it's chef momo
yes thank you mugume so kwadukurikirana muri kino gano cyacu ndabwiye kandi ngo yamaze kwivuga don't forget to subscribe asante sana.